I don't wanna share the stuff that everyone's doing over there. So you'll be trying to show me how to do it. Except me lying in the face. No one's lying. You have to be famous. Nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need the license. All the hush, you can't even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then you showed me the latest. You walk over the haters. Watch me do my zumbo, zumbo, zumbo. Now watch me do my zumbo.
Da 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 da